Usekela Sodolophu Namette mbhaxa iNelson Mandela uceba uluxolo Namette ebezimase umsitho wokuphehlelela kwenkqubo yokuphuhlisa izakhona zababhali neziza kuthatha iintsuku ezine. Le nkqubo ibanjelwe eMendi Art Center nesandula kuvulwa ivulela ukuphuhlisa ulutsha kwezobugcisa. Usekela Sodolophu Namette uthe.
Siyazinca sisixeko saseNelson Mandela. Ngokuba sikwazi sisixeko ukuphuhlisa italente ekhoyo nokwenza ke abantu abafana notata umqhayi oJJ Jolobe ukuthatha abantwana estratweni sibafake ngaphakathi kumathala akwazi ukurekhoda okanye akazi usibhalela izinto ezenzekayo kwimihla esiphila phansi wayo.
Ongumququzeleli wale nkqubo uBongiwe Chigumbu ucacise unobangela wokuba basingathe le nkqubo.
Into ebangaliba senze le program kukubona intswelo phakathi kolutsha olujikelezayo apha eNelson Mandela Bay Municipality nangenxa yepartnership esinayo esaqhubayo kunye neNational Book Week which funded by uDepartment of Arts and Culture kunye noSouth African Book Development Council where they concentrate on uplifting abantu ababhalayo. By making sure that benzi seminars ne workshop. Babezile ke apha eBay for 2 years we ran a program a red location kunye nabo. So we felt that bamkile ngoku senza ntoni thina. Then sashiyeka ke thina si decide into bana masibe ne program perhaps on an annual basis ukukhulisa ababhali.
Umthathi nxaxheba kule nkqubo uthe le nkqubo iza kuvuselela izakhono zabo ngakumbi.
Ndingumbhali wemibongo nonomnqweno wokokuba akwazi ukubhala neminye imibhalo ngqangi okanye akwazi ukubhala nolunye uncwadi. Ngamafitshane ndilapha mna for loo nto leyo uzokufumana amava ukuba ndikwazi ukubhala neminye imibhalo ngqangi okanye nolunye uncwadi. Ndilapha uzokuzondla, uzokhulisa ulwazi. Ndiyacinga ukuba noko sizamka apha noko sihluzekile ngakumbi. Sizamka apha noko sikwazi ukubhala okunye kunoku sikubhalayo okanye sikwazile ukukhulisa oku sele sikubhala